E ki ana te kōrero mā te iwi te tamaiti e whakatipu. Ko ia pū te whakaaro e whakatinana hiana e te tumuaki o te kura kaupapa Māori o Ngā Ringa o Matariki e Reno Skipper i te hapuri o Kaipara. E hāpai ake ana ia i ngā wawata o ngā pākeke me ngā mātua, kia hī koitahi ki wā rātou tamariki, kia marama ai ki a rātou ngā hua o te ako ngātahi i te reo Māori.
We claim that Māori educational underachievement can be traced directly back to the decision to educate Māoris only in English.
It is high time civilised multicultural attitudes took over from the ignorance born of white racism.
Kia ora tātou, ko Reno Skipper tōku ingoa. Tōku hapu ko Ngai Tāhuhu, tōku kāinga noho ki Maunga Tūroto, ko tōku mahi, e tumuaki ki te kura kaupapa Māori o Ngā Ringa o Matariki. I te wai tupu au, mohi ana e tōku taha i Te Ariano, mohi ana e tōku taha Māori, engari i tupu i te ao Pākehā. Nō reira, i te wai rangatahi au, e tino tino raruau no tōku kuaretanga ki ngā ao e rua. E kōtiti haere ana, e rapu kimi mate ana ki ao kē, ne. Engari i te aku i tōku Māoritanga, ka tau au ki te whenua. I hoki au ki te kāinga Warutau ki muri, ko te mahi nui, haere ki ngā hui marae, haere ki ngā kaupapa Māori, kōrero i ngā kaupapa ki ngā marae, haere ki ngā kura, awhina i ngā kura ki te ngā rōpū kapaka wera mea tito waiata. I tēnei wā, kōrero kotahi nahi te kura kaupapa Māori ki roti te Kaipara. Nō reira, ko te nuinga o ngā tamariki haramai ki te kura, kore kau reo. Kore kau reo ki te kāinga hoki. Nō reira, ka ā te timata rātou ki te ako i te reo. Engari, ko te mea nui i tēnei wā, kia whakaako hoki i te whānau. Kia ora te reo ki te kura, kia ora te reo ki te kāinga hoki. Koina tētahi mahi nui. O ngā kaimahi o te kura. Ko etehi atu kaupapa, ka whakaere, ngā kaimahi o te kura, he kaupapa rangatahi. Kia ako ai ngā tamariki, ngā rangatahi o te kāinga, i ngā mahi ki te marae. Ara te kihini, ara ki roti te whare. Ka ako me pehe te whakarite kai, patumiti, katehi ki te mahi i te karanga i te whai kōrero. E mohi ana tātou, te nuinga o ngā rangatahi o tēnei wai, ki te kāinga nei, te haere ki te marae ka noho, ka rere te mataku, noho kuare pia ki ngā āhotanga o te marae. Nō reira, ko te mahi o tēnei tau, te whakaako hoki ā rātou. Nō reira, ai, ko te kura kaupapa mahi, Māori e mahi ana, engari, mō te hāpore, ka aro atu ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi, ki ngā pakeke hoki. Ko tētahi o ngā kaupapa nui, ka hanga mātou tō mātou nei kura hou ki te Kaipara. Nō reira, ko te tino hihia te whakatū he puna reo, he kura kaupapa Māori, he whare kura. Ka tahi i tētahi whare wānanga mō ngā pakeke hoki, arā kia ako ai. Mai te pīpītanga taino ki te kaumātuatanga, kia noho ki te wāhi kotahi. I tōku nei mōhio, kotahi nahi te kohanga reo ki te kaipara hoki, ki tā ki uira tērā. Nō reira...
He matau nui tērā?
Yeah, o ai. Nō reira, koina te take kare... Kare te mōhio i ngā tamariki te reo i te wā kā taumai ki te kura. Nā te mea kore kau he puna reo, he kōhanga reo. Nō reira i te taenga mai, he nui te mahi ki te whakaako i ngā tamariki i te reo. I tēnei tau, haere mātou ko tōku whānau. Te wā tūtahi mā aku tamari, te haere ki Italy. Te wā e noho ki reira, te rongo I te reo, ka haere ko te ngākau. Nō reira, a tōna wā, ko rau ki taku wahine, a tōna wā, he hiana I te noho ki Italy, ki Europi mo te kotahi tau, rua tau. Ki etahi wāhi ki Italy, korekau tō rātau reo Pākehā. Nō reira, ki te noho ruma ki te reo, te pātai atu keifeti whariti o he hianai te hoko te miraka wera me a koko I te reo. Nō reira, koina taku tino hiehia. Ko aku tamariki hoki, tāo tō rātau māma, no hāmoa. Nō reira, he hianai te noho I te tā ki taua whenua hoki me te a koko I te reo. Hea hai, mohi ana I tērā āhuatanga I te wai tupu au. Mohi ana I ngaro tētahi mea I roti āhau. Nō reira, ki te mohi o aunainei ko wai au, te mohi o aku tamariki ko wai rātou, ka tino tau rātou. Ka tino tau rātou, ka tangata whenua rātou ki tō rātou nei au.